wazazi wanawake ndio wanazaa wanapata shida ya kuzaa kwa sababu mtu na saa zingine unakuta kufika makadara ni long distance mtu anazalia feri ama anazalia njiani ambapo hairuhusiwi. Sasa hii natakana mtu apate care and support mahali ile mtoto akili apate mahali pazuri.
Pigeni mami makofi kama umeamua.